Sanibona gama lami uGood Enough ngiwadlamini sibonge make sure to subscribe ke channel le like hello uphinde uyishare le
ayibo before ngiqhubeke nansi into I channel ifuna ukuba nama private videos ama videos whereby kuzoba kukhona abantu abakhethekile abazoba ne access kuyona lawo ma videos kuzoba kukhona yonke into kuyona leyo nto leyo ngicela usimame uthando okwazi ukuthi ungena kanjani kula ma private videos yonke lonto kanjalo uzokwenza kanjani ukuze ukwazi ukwabona lawo ma videos into kanjalo nje cela nje ungithinte ku WhatsApp inamba yami ikhona ku description box sikhulume nje ku WhatsApp siqede sifuna ukuba nama private videos la khona abantu bazofunda ngempela ke lapha bazofunda ngempela nje yabo ama chorus yonke into nje ikhuluma ngetena ama minor chord maskandi yonke into ikhuluma ngetena please make sure to uyangithinta ku WhatsApp ukhulume nami ngizozama ukulokho ukucreate group then e groupini ngikwazi ukukhuluma nje nabantu abayimisela wazi keyboard namhlanje ngizokwenza into excuse ekhuluma ngama sharp keys ma sharp keys yawo imvevo lama key lawa odlala ngawe noma lawa ngijwayele ukufundisa ngawo okuyemaphi oku C sharp u A flat A flat kahle hle mosuyisa kuma sharp keys o G sharp mse kuba ubani futhi omunye ke ukhiyeke ku F sharp okay wokugcina so ngifuna ukukhuluma ngama keys ehlangene ka ama keys la kuthiwa ama sharp keys so faka wona ngamathethi sojwayele ukwafunda then sifake namanye u2 esingajwayele ukwafunda oku D sharp no B flat koda ngokwama sharp B flat wakhona ubizwa ngobani ubizwa ngo A sharp yabo khona u A sharp no A flat okay ake siqale lana ke bafethu ke cela nje uyilandele lento le I episode yokuqala khona lama ama video engizowenza ngilokho ngikwenza ngiqhubeka kulento lengichazana lento izokusiza azokusiza ngani ukuthi ube nolwazi lekeyboard kule zinto eziningi uma uthola ulwazi lokanjena ongakwazi ukuzenza nongakwazi nawe futhi ke ukuzakhela wena awu 5 ama key akuthiwa ama sharp key awu 5 ama sharp key ila ama key amnyama ileli 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 awu 5 awu Christian ukwenza oku C sharp u A flat kwalakena ke la misikhuluma ngama sharp ngisho ngathi sithi u G sharp bese kuba ke ileli skis bese kuba ke u F sharp abanye abantu bake bathi u G flat yabona lonto ke ayi ngiprekele down nje lonto ukuthi indaba kuthiwa kube kuthi u F sharp kuphele kuthiwa u G flat indaba le key le ithola igama ngenxa lama key awu oku G kanye no A if lo key lo umla uzoqhamuka ngak G umunyuka uthi u G sharp but uma uzoqhamuka ngemuva usukela la ku A uma uyahlubela kona ngemuva uzothi u A flat kanjalo futhi nala ku lo key lo la uma ngiqhamukela ngala ngenyuka ngephezulu uzoba uba u sharp lo but when ngiqhamuka ngemuva ngiza ngemuva lokho ehlehla ngithi kanje uzoba o flat lapho yabona lonto so u C sharp siphinde futhi sikhulume ngo D sharp ngo F sharp u G sharp then kubu u A sharp okay lama key omathathu kunama chord kulama key njoba ni ku o sharp chord afanayo la kulama key lawo ngenxuthi vele ba o sharp kunama chord nje afana ngqo kuyikona ukuthi ke ahluke ngama numbers ukuthi le chord ku F sharp uyithola mhlambe ku number 1 yabo lonto le but mabe usudlala u D sharp lo chord le uyithola ku number 1 ku F sharp uyithola ku number 7 ku D sharp so yonto ehlukile and futhi amanye awo ama chord ka sharp amanye awashintshe kuba ama minor chords so mhlambe ke u A sharp lo key lo une chord o chord number 2 kodwa uma udlala u A flat lo chord yaka A sharp I minor chord mabe usuyidlala uyifaka ku A flat yabo u A sharp lo u A flat lo but ngesisho ukuthi u A flat kuba ngifile ngene ligama leli ukuthi ama sharp u G sharp lo so na ke nansi into efuna ukukhombisa wena ngeke ngayikhombisa le minor chord kwenye I video abazokhumbula abantu ababuka ama video njalo behlezi babo uma bengwa uploading so hayi nenze scale ke is ka A sharp siqala la u A sharp lo sharp. So mesikhuluma ngo airflats ke siza la khona into engifuna ukukhomisa ukuthi amakhodi alamakhi lawo komunye ukhe kuba mamana chord futhi komunye ukhe atholakala nje kube hlapa amakhodi awu5 afanayo nomunye ukhe ngobani wonke abizwa ngama sharp yabona into engisho sona ke ku airflats ke nakho ke yabo ulokhozo airflat lo okuyigama lijwayele but u G sharp ngolimi lo lama sharp A sharp lo u A sharp lo ngathi te u A sharp noma u B flat but then chord number 1 ka le key lo la chord number 1 akhona ile chord number 1 chord number 2 ile yabona lo chord number 2 la G sharp oku A flat ngokolimi sijwayele ukusebenzisa mabe sinifundisa. Ku G sharp u key number 2 uyi minor chord. Ngeke ngenze kwenye video ngithi mina abafunde kanje ngifundisa ama minor chord then ngaqhamuka I chord ku ebengithi kanje ku ka F sharp le. Ngisho kanje bengithi ile but mase ngiya ku A flat ile chord le ile minor chord le. Le I minor chord one wa A flat wa G sharp A flat G sharp into hot kodwa le chord le akuyona I minor chord mabe sisa kuba ku A sharp oku B flat lo okuyi le key emakhodini alo alo key lo ku A sharp le chord I u chord number 2 kuyi chord akuyona I minor chord kuyi chord so le ngifuna ukisho ukuthi ama chord noma ama key ka sharp ayinto eyodwa yabo kwezinye indawo kuba ama minor chord but wonke aswe kungene kubani ku sharp yabo lonto le kwezinye indawo kuba ama major chord nje but kuhle ngoku einamba ukuthi ke ayisawu number 1 so number 2 kulowo ndawo noma mhlawumbe siwu number 7 yabo lonto thing isho but indlela obamba ngayo iyafana yabo lonto le ngisho so la mesikhuluma ngeskill sakhona akusala ama key of 5 uqala ku C sharp 1 2 3 4 5 6 7 8 C or sharp, yabo. This is singa ku D sharp 1 2 3 4 5 6 7 8 D sharp lor. U F sharp 1 2 3 4 5 6 7 8 U ku A flat oku G sharp 1 2 3 4 5 6 7 8 bese kuba ke u A sharp oku B flat so since khathi babiza ngo B flat 1 2 3 4 5 not so bad 1 2 3 4 5 6 7 8 so wonke la makhe lawa anobudlelwane ilento engifuna ukisho ukuthi anobudlelwane lelo gama fa bengithole ekuqaleni but uma lifike anobudlelwane wonke la makhe lawa kwesikhathi njoba ngisho futhi ngisayiphina lento lo ukuthi ku A flat khona I chord e major chord lapho number 5 awu khona but uma usodlala lapho D sharp lo number 5 I minor chord ku D sharp noma mhlambe u number 2 ku D sharp yabo thing show so please make sure to subscribe to channel like hell video khona uphine futhi uyishare bafethu so ina ngiqhamuka nesibili ke la ngizobe khomisa khona ukuthi ama chord afanayo owathola kulama key lawo yabo lo mntu le kulama key